Yes, Nanga and then family both shocked at what group I got to when the member of the CBC, Komaso Okuzidwa. Sanzo in a 2018 Ivanja in Antapo, 2019 in Umbanga in Abu, but no much for the Jaukangi one was got this. Now I'm a grossung and Uber Sandama, Namanga Numbaya, we know Nilagu and Jinga Modon, Uber and Jananga, but not on the one is opposed to someone out of school. 2022 January, but 24-25 January, Nabwira Mazi Ana. Wongezera pamenepo mazi ana asanapite kunabwiraso Gombe. Katundu anthu awa anapita, ziweto zawo zinapita, analibepo kale, apo nthawi lapo stoku nalibe, ndipo tinaluza munthu mmodzi amene anafa. Ngakhale ine paso ndinali wokhuzidwa ndidapira, ndipo ndinapulumutsidwa ndi abambo awo. Wongezera pamenepo zitukuko zonse zimene munatipasa mabwana athu, zinapita ni mazi mbuzi zimene munatipasa zija panopa tilibe. Anthu anu wakusopo gwira ngakhale chakudya alibe. Tikuthokozeni so chifukwa cha mmene tinakhuzidwira mwatipasa mbewu zimene mukuzionazi tadimaza chilimwe mwina ngati tingakhale ndi chakudya kwathu kuno ndi mbewu zimene mwatipasazi koma zikhala zochepa zikhala zokudya miyezi iwiri kapena umodzi ngati anthu adera sitinangokhala choncho ayi tilinso ni maplani ena apatsogolo choncho ndili ndi mzanga amene angapitirize